kari di di di
la di la di la la.
O tare gaye khalwati ya di di
la di la di la la.
Ma muru kardi nani kando
la di la di la la.
Ifena ngata iche siri kusube
la di la di la la.
Ala bena iso kutubu ya joyoro
la di la di la la.
Kutubu ya joyoro ala bodi ma
la di la di la la.
Tarati jesiri di la la
la la la.
Ani ali harazimi
la 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 la.
Ale dumbe jesiri fanana
la 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 la.
Odondola ube tamana
la 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 la.
Ube kumogono tama fanana
la 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 la.
Uo alagira nana ma Sayyidina Muhammadu
la ilaha illallah.
Alina nasiti janima
la ilaha illallah.
Ayikando tijanima
la ilaha illallah.
Ibenandara karamugo minuve
la ilaha illallah.
Karamugo nunu eka betui
la ilaha illallah.
Ikaramu goye nekirade
la ilaha illallah.
Ika sheikhu yene muhammadu dede
la ilaha illallah.
Aye tarikati tijanima
la ilaha illallah.
Tarikati ratijanima kumamin
la ilaha illallah.
Atoko darako tijaniya
la ilaha illallah.
Ya soro Muhammadiya di dure
la ilaha illallah.
Tarika ingumbe alakira buluye
la ilaha illallah.
Atoko ye Muhammadiya di dure
la ilaha illallah.
Tijani nanakuma mina
la ilaha illallah.
Aye tarika di ahamadama
la ilaha illallah.
Shehu ahamada tijani ma
la ilaha illallah.
Atoko dara tijani ya di la
ilaha illallah.
Allah mani sababa be
la ilaha illallah.
Tijani kache siri sababu
la ilaha illallah.
Yalla ima Bukhariye
la ilaha illallah.
Tabudo besi la me ubulude
la ilaha illallah.
Ambe dumbe kita buinkalande
la ilaha illallah.
Amba foko Bukharido
la ilaha illallah.
Ekuma mimbe kita bukonona
la ilaha illallah.
Oye alakiraga hadisa dire
la ilaha illallah.
Uo Bukharika kumata konode
la ilaha illallah.
Munya wole ni Bukhariye
la ilaha illallah.
Ale de ya fara nyonga
la ilaha illallah.
Aye chesiri chamanga novere
la ilaha illallah.
Ale de ye kitabu wala fi
la ilaha illallah.
Atoko dara Bukhari la
la ilaha illallah.
Ache siri sababu tewa
la ilaha illallah.
Anganche siri kalande ya nyokonde
la ilaha illallah.
Ambene ndurani tijani ya ide
la ilaha illallah.
Chebo ukumbe tijani ko
la ilaha illallah.
Adoye sheku tara ye
la ilaha illallah.
Sheku sidi tae ro
la ilaha illallah.
Adoye aliu harazimi
la ilaha illallah.
Ale de ye jawahira wala fi
la ilaha illallah.
Jawahiru le maani wala fi
la ilaha illallah.
Ye aliu harazimi
la ilaha illallah.
Adoye Muhammadu ghaliye
la ilaha illallah.
Tijani ka cheba udoye
la ilaha illallah.
Chegu marufuti karamu godo
la ilaha illallah.
e Muhammadu Khalidire
la ilaha illallah
Abu Jamu Abe Ola
la ilaha illallah
yeti jani ka cheba udoye
la ilaha illallah
tariqatu ran jogodira
la ilaha illallah
chebu tijani ye ya maru ya dila
la ilaha illallah
ya maru ya dira shego tarama
la ilaha illallah
akwa gata shegane yine
la ilaha illallah
ama shegane ga kaba kwema
la ilaha illallah
abe shegane ga faleri doyande
la ilaha illallah
mugombi mana nyene maya kono ba
la ilaha illallah
shegu tijani ye gundo de
la ilaha illallah
Abukata shegane yini
la ilaha illallah
Uga gundo di shegane ma
la ilaha illallah
Ni yorode ye kabago bayde
la ilaha illallah
Ni yorode ye sabatili yoro
la ilaha illallah
Ye chidi shegu tarama
la ilaha illallah
Shegu tara ye wuliga joda bosa
la ilaha illallah
ale bega shegane yini
la ilaha illallah
alamu olube kile kile na
la ilaha illallah
aye kundo disidi mamema
la ilaha illallah
shegu sidi muhammedi
la ilaha illallah
kundo indira alema
la ilaha illallah
ukwa gata shegane yini
La ilaha illallah
Shegu tahara fatule kofere
La ilaha illallah
Sawolo vila shekane bangina
La ilaha illallah
Ngodo udungo sandurudo
La ilaha illallah
Shekane bangina kambasa
La ilaha illallah
Ngo kambani maroku kajande
La ilaha illallah
Kamba inga jasa ile kwanina
la ilaha illallah
Nga sababu na nachogotewa
la ilaha illallah
Begi joga sababu filede
la ilaha illallah
Nga alatanuni hamalae
la ilaha illallah
Siri mame ya nyinini dabode
la ilaha illallah
Ale bega shegane yini
la ilaha illallah
samu wani ko abayini
la ilaha illallah
ayi jesiri shegane nofe
la ilaha illallah
latige bena nyoro ndi mare
la ilaha illallah
ani shegane ye nyoro ye nyoro
la ilaha illallah
ngo esike hamaula
la ilaha
Ngo shegane liwali utekiliye
La ilaha illallah
Aye shegane kakaba kukwaniye
La ilaha illallah
Inane kwa ubadima
La ilaha illallah
Debi ema na nyene maya kono sala
La ilaha illallah
Ubega yala kata enyini de
La ilaha illallah
Ikaramu ko ubeka inyini
la ilaha illallah
ubeka inyini ni soni badire
la ilaha illallah
e ala yanzo che baina
la ilaha illallah
ama ala tanuni kala ne asuro
la ilaha illallah
ala kamusa badi tareka iga
la ilaha illallah
e kundo di shagane manyoro
la ilaha
Tariqa kera hamawiyaye
La ilaha illallah
Tariqa kunye hamawiyaye
La ilaha illallah
Aubene bille hamawiyade gade
La ilaha illallah
Afollo la muhammadiyade lade
La ilaha illallah
Lana kera tijaniyaye
La ilaha illallah
Asabana ye hamawiyade
La ilaha illallah
Tijani ya hamawiya
La ilaha illallah
Azi Ko foyi de ni bato man ka la
ilaha illallah
fo n'a kɛra masa ala kelen ye
la ilaha illallah
o ye la ilaha illallah de ye dɛ
la ilaha illallah
mɔgɔ min bɛ ka nin kɛli ma ɲi fɔ
la ilaha illallah
i bɛ kila k'a fɔ bidiya ye o ye tun
la ilaha illallah
i bɛ kila k'o kɛ filankafo de ye tun
la ilaha
illallah i ti miiri i k'i ta siɲɛ
la ilaha illallah
mɔgɔ min bɛ ka la ilala fɔ
la ilaha illallah
ko batoma tɛ yen ni ala kelen tɛ
la ilaha illallah
o ye anw ka kumakan de ye dɛ
la ilaha illallah
wa ala y'o fɔ Qur'ane kɔnɔ dɛ
la ilaha illallah
a ko mɔgɔ minnu limaniyara
la ilaha illallah
a ye sigiri fɔ a ka caya
la ilaha illallah
yala ala tɔgɔ tɛ sigiri de ye wa
la ilaha illallah
mun ne sigiri bɛ la ilala sanfɛ
la ilaha illallah
nin yɛrɛ de b'anw kalandenw bolo dɛ
la ilaha illallah
nin ye anw ka baara de ye dɛ
la ilaha illallah
an dugulen bɛ ɲɛmɔgɔ min nɔfɛ sa
la ilaha illallah
mɔgɔw de ma ɲɛmɔgɔya faamu
la ilaha illallah
ɲɛmɔgɔya ye wajibi de ye dɛ
la ilaha illallah
u y'o bɛɛ kɛ filankafoya de ye dɛ
la ilaha illallah
e yɛrɛ tun bɛ misiri kɔnɔ
la ilaha illallah
n ko alimami jɔlen bɛ ɲɛfɛ dɛ
la ilaha illallah
aw tɛ seli kelen kelen
la ilaha
aka alimami bo jamakulu ɲɛfɛ sa
la ilaha illallah
munna aw sɔnna ka alimami jɔ
la ilaha illallah
aw fɛnɛ sɔnna ɲɛmɔgɔya kɔni ma
la ilaha illallah
silamɛya mana bidi a ko kama sa
la ilaha illallah
silamɛya mana ɲɔnsabute kama sa
la ilaha illallah
silamɛya nakun ye ala dɔn de ye dɛ
la ilaha illallah
silamɛya nakun ye alabato de ye
sa la ilaha illallah
an ka alabato an ka ɲɔgɔn to ye
la ilaha illallah
an ka alabato an ka ɲɔgɔn minɛ sa
la ilaha illallah
n'an ye ɲɔgɔn minɛ ala b'an dɛmɛ dɛ
la ilaha illallah
ala ko nɔgɔya silamɛ bɛɛ ye dɛ
la ilaha illallah
anw fɛnɛ filɛ tijaniya de ka dɛ
la ilaha illallah
tijaniya kɔni fɔlen filɛ sa
la ilaha illallah
n ko kalandenya in fɔlen filɛ
la ilaha illallah
ala k'anw bɛɛ sɔn faamu cogo ɲuman na
la ilaha illallah
ala m'anw laban na tarika in kan
la ilaha illallah
sɛkana hamala kanu kosɔn
la ilaha illallah
an y'a makɛw gɛrisigɛ filɛ dɛ
la ilaha illallah
an ye nin kanu kanikɛ ya
la ilaha illallah
nin ye an y'a ma gɛrisigɛ de ye dɛ
la ilaha illallah
nin fɛnɛ wasara walanda ye tiɲɛ na
la ilaha illallah
nin ye sɛkana ka sɔni de ye
la ilaha
an yɛrɛ k'u ka dɔnniya tɛ abada
la ilaha illallah
sɛkana de b'anw kalandenw dɛmɛ dɛ
la ilaha illallah
an bɛ baara kɛ ni sɛkana de ye
la ilaha illallah
an bɛ kasida fɔ ni sɛkana de ye
la ilaha illallah
ala ma na u laban na nin kan
la ilaha illallah
ala k'anw bɛɛ to kalandenya kɔnɔ dɛ
la ilaha illallah
sɛkana hamala kanu
la ilaha illallah
an k'an janto silamɛ bɛɛ la dɛ
la ilaha illallah
wa anw kana mɔgɔ si sabute
la ilaha illallah
an k'an janto silamɛ bɛɛ la dɛ
la ilaha illallah
ala bɛɛ minɛ ka bɛɛ bonya
la ilaha illallah
o yɛrɛ de b'anw kalandenw kan
la ilaha illallah
nka ni mɔgɔ min ka ti kalandenya fɛ
la ilaha illallah
an b'o minɛ ka damune de ka sa
la ilaha illallah
ala ma ni sababa bɛɛ na dɛ
la ilaha illallah
ala man bɛɛ laban na nin kan
la ilaha illallah
Kalifaya barika la
ilaha illallah
la ilaha illallah la ilaha illallah
la ilaha illallah
La ilaha illallah, la ilaha illallah.